Ndazikhupha ke ndizisekile neehoko yezi 10 ziselapha ngoba ndisalinde igeyithi. 4 months lo.